Tukimbie Bwana jinsi wewe ulivyo mkuu Yesu. We worship you Lord. We worship you Jesus.